stupidity.
Anay hepidity.
Homai heparawa.
Anay heparawa.
Hepata.
Hepata.
Hetihi.
Anay.
Homai heritihi.
Anei he retehi.
He miti, he tomato, he tote.
Anei.
He pipa? He parawa ano?
Anei.
He tino reka?
Ai, he hana witi.
Engare, ma te manuhiri tēnei.